sema uongozi
Kenya kwanza
Minina sababu za kusema uongozi
Kenya kwanza
Watoto wetu wasema
Bwana Ruto
kwa masomo
Kenya kwanza
Na vijana wasema
Bwana Ruto
kazi ni kazi
Kenya kwanza
Akina mama wasema
Bwana Ruto
atainua biashara
Kenya kwanza
Akina baba wasema
Tigagambe, tigagambe, tigagambe,
ye 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 ye, oyo.